mambawiri komaso ritafusa amayawiri
tinati to ask you two men and two women
kuti atongose kwa mulungu pasimene atichitira
for them to thank God for what he has done for us
John the please tikati kutongoza
please if you say thanks
taonetse tsani mukumuyamika mulungu wanu
You should actually thank God for what he has done for you.
Osa tikuchulukisa zokamba zambirimbiri kwa mwana setso kuti Mulungu wanu mukumutamanda.
Don't say many things that are contrary.
Eha. Koma kumami amika Mulungu pasimena atichitira.
Let's thank God. Let's praise God for what he has done for us.
Nde wayambirira ndi bambo Lamech.
Amen. The first one is Mr. Lamech.
Amen. Azali tokozere asala bambo amodzi.
Mbirimbira kwa.
Eh kam kam.
Hallelujah!
Amen!
Kaleche tetinvese mbuno mbuno kumene na tutokose panopa yeti
Amen!
Cho yamba tutokosa mungo kumamba
Muta masu ya kase?
Eh, nanga angatu sofra zunive muna huya Cho yamba tutokosa mungo kumamba
In the first place, like to thank the Lord in heaven
Tifukwa chongwele sa mungweli ya Doji Trust mungu Malawi
in Malawi
Usoko zeta ndi asoko le atu aku UK
Being led by our friends in UK
Kumanso ndi Mamu Jenedi
And Mamu Jenedi
Patrick Zanso ndi
Brother Mbewe
Ndi komiti yao
And his committee.
Apopo kumbi ambuye alimekezeke.
We are saying God is to be glorified.
Baba infed mtokoza.
We are thanking God.
Kupaja zaulele zile zima zilandira za kutuki kumaso za kuhusimu.
For what we receive from them.
Kumaso pasukulele ndukusiwa na uka landira ndrama medika kupaja kuja.
And as for today we have received the money that we are going to buy food.
Kumaso talandira zofala zilinga tika chamtika naso.
Clothes that we are going to wear. And
I will see
the word of God. That is the most important in our
life.
And for that, we are saying God should be glorified.
We ask God.
We continue to place the
pastor
the packaging of this program.
Ndikutoko zanso simene ine mungwani chitira kubwera kupezeka kwa bungwe ya Toki Trusti.
I also thank God for what he has done for me.
Ine ndidari mtosa pempera.
I was not praying before.
Komanso ndimaona anthu opempera ngati iwo sati kuchita kanthu konse ayi.
I was looking at those who are praying as religious people.
Koma Mulungu simene achita anandiitana kwa konzere ku Toki Trusti.
But God has called me back to him.
Ndiponso chisomo cha Mulungu ananditsankha kukhala ntsogole yamene ali Mlali Clamec Thomas.
And with the grace of God, I was appointed to be an evangelist.
Komanso pa siku lalero pamene ndikunena pano, ndasankhidwa kukhala mbusa.
As of now, I am a pastor.
Mission for Africa.
Mission for Africa and Bangladesh.
Ndikusongolera anthu 110.
I'm leading 110 people.
Ijo yo ndikutokoza Mulungu wakumwamba.
I thank God in heaven.
Chifukwa choyambisa bungwe la Toy Trust ku UK.
Because of Toy Trust in UK.
Pa ntchito ya Mulungu zimene amandithandiza kumbali ya mavesi zina ndi zina.
For the work of God. That helps me.
Bible maker home imene ndagwira mmanja mwanga iyi.
The Bible that I have in my hands.
Imene imanditandiza kumoyo wanga wa usimu.
It helps me in my spiritual life.
Ndipo nimalalikira mosafuta.
And I preach the word of God.
Pamwezi wina uli 5 and 6 amabwera kutalowa mumpingo mwanga.
Each and every month I receive 5 members of people in my church.
Komanso tipempha asokoleri athu amene amatithandiza kudzera ichi cho asasiye iyayi.
And I ask those who assist our friends not to leave.
Ambuye akalola adzigulanso zambiri kumabwera nazo zatithandiza.
If God allows.
Ipa apapo tikupulumuka kumoyo wathu wa uzimu.
We are being saved in our lives.
Eya, mawo sitiza ndi awa.
The last word.
Komanso ndima kesi ya wamendi nao wa.
I have the following verses.
Ama ditandiza kufala kuopesera mwina minga zchocho zina ndi zina.
These verses help us.
Ambuye. Ambuye adalisa sokori ya meneo.
God should bless them.
Apopo ineo testimony yanga idari ya mbili mafani togoze ndi kuyamika
My testimony was all meant to thank Church Trust for all the leaders of Church Trust. God should bless them.
Amen.
Amen.